Ngizonifundisa bafana, ngizonifundisa. Uthoma sona. Anithi ngingizame.
Big green, afike ngathen.
Four. Ngiyaxolisa ukuphazamisa. Ithunyela kuthiwa ngizokulanda mkhululi.
Oh, ntusi mhlawumbe udukile mfethu uma ufuna umkhululi, kodwa phela ngingakusiza ubheke ikhasi lami.
Hayi mkhululi, hayi mkhululi.
Hawu ngoba hawu mayba. May time at time.
We mkhululi. Mkhululi. Sithunyiwe lapha ukuthi sizokulanda. Abantu bakho bakulindile.
Time angele suma time ungangibukanisi nabantu ungangiphoxa time
mkhululi
indaba walokungibiza ngomkhululi nje time ubushayile time eh
hayi bo mkhululi
ngiyacabanga ukuthi nale mali kofanele isala ukwazi ukuhamba nemali nje ngomkhululi
imali yami ke lena ke ntusiye leya ya
umkhululi akayiphathi imali engekho ngcwele siyazwana mfana wami shiya le mali
akukho ngisalayo la
Baba, asambe ndodana.
Uzofuna ungichazele kahle ke baba. Futhi mangabe ukuthi khona abantu esiyobashaya shaya, ngifuna 50% ke.
Wo, magabongwe sayo, magabongwe sayo, magabongwe sayo.
Sekunjalo njengoba ngikutshelile qini ungesabi ukubabuka emehlweni asi
MaMzobe. MaMzobe. Ngihlola muni kodwa lo? Ubani labantu bafunani futhi? Baqoke necathulo lapha MaMzobe. Zamxolo kuphela ungayo. Khumula icathulo la. Bonke la mfana bakhumula icathulo.
Mashesi, Zibuse, khumula icathulo.
Yena lona akayikhumuli ngani icathulo? Khumula icathulo wena.
Hayi cha, akakwazi ukuyikhumula.
MaMzobe. Munye kuphela umuntu la ongayikhumula icathulo uzamxolo ngizomkhipha lo la uma kukuthi akayikhumula icathulo
hayi kumfanele la kumfanele
angizwa
angilahle ithemba hawu 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 hayi
kodwa maphalala ngoba uyisholo wena nje bakithi wathi umkhululu uyena kuphela okwazi ukuthi ahambe ngecathulo kule ndawo umkhululu wethu phela lona Haleluya! Ufanelwe! Machuti amahle, ngicela ukuthi ningivumele ukuthi nginathulele nangumkhululi wethu.
Usandele.
Umholi wethu omusha. indodana akakwazi imthembu. Indlali ifa yakhe yangempela.
Hayi bo. Kodwa. Hayi.